Mntanami isililo sakho sengivusekwela amathongo, okhokho baphenduka umbhejazane bathi ngithuleleni inganiso sezini. Angizili ngokube ngizokuba idlozi elihle kuwe, ngikhanyisele zonke izindlela zakho uze wazi ngobunono nokubekezela impumelelo iyozuwela entendeni yesandla sakho. Yekela ukusaba, sebenza ngokuzikhandla amathuba ayozakha. Noma bekuvalela iminyango yodlula, phela wena wengamelo omavula kuvaliwe omabiza besabele lapho bengakhona ukulila kwakho kwaziwa yibona. Uze ungakhohlwa ukuwa ngedolo njengokwenzela kwakho igobongo wena.